Krishna forever. Varuri he he, mahita moyanje, chaji he na jiraga.
Ukajera mo, ni mano mahaya banana.